Iyi ni Dlm+61 ikiganiro ni kazi zawo. Uno musi natembereye kuri stade ya Rumonge ariko harabera ihanishwa gurishwa y'ibidandazwa bihingurwa n'abarundi. Uno musi rero ndi kumwe n'umuntu reka imbere y'ibindi byose ndabasabe mukore sabone like na share kugira ngo wa muri wa mbere kwironkera ibiganiro bica kuri Dlm+61. Mwiriwe cyanki mwaramuse.
Mwakeye neza.
Meze neza.
Meze neza.
Kuba takuziwe ninde?
Kuko azina kanje fise amazina atatu muri make. Izina rya mbere nirigira kabiri ni Nahimana Etienne. Amirigira gatatu bantazira Sowazi.
Sowazi.
Yes.
Etienne.
Yeah.
Umeze neza?
Meze neza.
Mbe Etienne ahanye hahuriye intara zitandukanye mu kino gisagara cha Rumonge. Mbe wewe wasanzwe wavuye cyangwa ukomokahe?
Bo, jewe mvuka mu ntara ya Makamba. Komine Nyanzarake. Ama umutumba wa Bukeye.
Mutumba Bukeye.
Yes.
Mbe Sowazi batakuziwe ninde?
Jewe nitwa Sowazi umunyamwuga.
Navyumvise umunyamwuga.
Yego.
Nabonye imbere yacu ibintu biri gahe imbere yacu ni biki. Mbona hariho ibintu natahura hariho ibikomo hariho amahereni n'ibindi n'ibindi.
Mbo ibi ni bintu bwa mbere ho biva mu mahembe y'inka. Nkuko nabonye amahembe y'inka kera bayata ukamengana umwavu ariko ihembe y'inka murabona ko ari ikintu gikomeye cyane. Ibisharizo ibintu byishi na cyane cyane aba mama ndabashariza cyane
ni kuvuga ibi byose bihingwa mahembe y'inka
mu mahembe y'inka yego
kera amahembe y'inka bayafata nk'uko mwe ari umwavu cyangwa umwanda ariko ubunaho amahembe y'inka wewe uyabyaza umusaruro ibintu wabyumviriye gute
ni byiyumviro niyumviye na cyane cyane namwe fise intekerezo yuko nzoba umunyamwuga w'ubunyabugenegene hamanza mona imana ibishikije ko yego
nibihe bintu nyamukuru uhingura muri ano mahembe
bo sinovuga ngo nyamukuru sha yanke bito ahubwo mpingura mu ibintu byinshi cyane gose ari n'ivyo ntashowe kushikana nga
yego
yego
aka naga bakita gute naga sahani cyane
ako naga sahani mugabo si sahani yo kuriyira ko mugabo iyo ni decoro ushaka gushira mu nzu nk'umushitsaje akabona ko hari ikintu cyakavukira ico ngahe wacu
na niri ni hembe
yego n'iyo ni hembe yego
ndabona ibintu biri hano mbega nk'ibi bavyita gute mu kirundi
mbo mu kirundi bavyita ibidede
ni bidede
yego ni bidede ariko kubera ubigihugu cacu kiko gitera imbere mbo ibyo namashanete dufate twikorera ngaha iwacu mu Burundi yego kandi uraberewe frere
none ino shanete ikozwe mu mahembe y'inka igugwa ngahe
iyo igugwa se nka n'imiri
ibihumbi 50
50 mugabira bana n'ukungene bingana
Kera ariyo bintu bakunda kwambara bita ibidede.
Yego.
Nivyo vyibi?
Yego nivyo vyibi.
Ariko bihingura amahembe.
Yego.
None nimba ntihenze biriya navyahingurwa muki.
Bya bintu.
Bya kera.
Jeho sinzi ikintu babihinguramo. Mugabo nibaza sindatohoza neza. Yego ngaha turafise nibindi bita ibirezi.
Ibirezi.
Yego. Birezi birahari? Yego. Onarako ari bintu vyiza.
Banywanye namwe bakunzi ba DNA Plastic Swani y'umuntu avuze ikirezi ari abatazi kirezi icaricyo ikirezi ni kintu abamama bambara mwizose
neza cyane
yego
bacambara mwizose eh kabego nk'iyo yashitse
kimbuta
neza cyane
imbutano nzimwe bambara uko
yego
tugiye mu rubanza
eh bashira kwifunda ha
bashira kwifunda nga
yes.
Agacambara ni kirezi
yego
agashira ko ni kidede
yego
cyane ibintu bimeze neza cyane
cyane gose abarundi gacha babe
ikirezi nacho kigugwa ngahe
ikirezi kigugwa ibihumbi 200
Ikirezi ni 200.
200.
Nikuvuga mu madame hari ya muyenda muguri ikirezi nkambura ni kingahanye mambo safi.
Safi.
Cyabigenda neza. Bon. Uno musi rero turi mwihanishwa gurisha hano mu gisagara cha Rumonge. Nakahe kunguko ubona byatuzaniye hano mu Rumonge nka wewe wazituruka Nyanzarake.
Nabonye ibintu byinshi. Nashanisha cyane nagomba manze shimire abantu bateguye iri hayanishwa. Aya mahayanishwa twara tuyabona hanze y'ibihugu. Canke ibujumbura ku mugwa mukuru w'igihugu. Yego ibitwara tubona biba mu ntuze Tanzania, Uganda, Kenya. Mugura abona n'ubu bitangwa gutandukira intara. Mana kwa iterambere ridasanzwe. Yego. Jyo mbaye ndashimira cyane cyane abateguye ibintu bro. Yego.
Ndagusabe ubwire abanywanyi ba Dlm+61 n'abakunzi bawe kandi ibintu byose uhingura mu mahembe kugira ngo nejo ubundi nibayumva kino kiganiro cyangwa bakabona kino kiganiro bavuga ati reka tugende kumuraba so wise hari Nyanzarake kugira ngo adukore tuno tuno.
Neza cyane. Icyo nagomba kubabwira nuko bohurumbira ibi bintu byacu. Ibi ni ibintu dukorera ngaha mu gihugu cacu. Kandi atangwara nimwe bishobora gutera ku mubiri w'umuntu. Kuko ibi bo nabaganga barabiciye ko barabipima ntangorane bifise nimwe
kabisa kabisa
yes yego
ubuga ati rero nabonamwe ibintu bitandukanye nabonamwe amahere ni nibindi
ni byinshi namasahani ndashobora kuyakora yo kuri yo gufungurira ko
muhembe nyene
nyihembe ibintu byinshi rero nagomba dabatumirire abanywanyi na share cyane b'umwuga wanje nkora baze badushorera ibintu byacu canke babirabe urumva ko ari ikintu gikomeye cyane kera ntahembe ryavamwe ibintu bimeze uko
ubwambere
ubwambere
kandi urumuhinga
yego
kwanza ndagukeze ndagukeze kibi ibintu ukora
neza cyane
anyuma TV yacu ikirikiranwa impande zine zisi nakahe kajambo wabwira abarundi baba mu mahanga kugira ngo nawe uronka kunguko canke bashobora no kugutumira kugira ngo canke uronka bakiriya kugira ngo bivanye n'ibyo uhingura kuko mbona ibintu bimeze neza cyane
icambere cyoco ni address yanje
yego
kugira bamenye ubikora ninde canke bikorerwa hehe kuko hariho beshi bifuza kubibona canke kubigura badashobora kubibona canke batamenya na address yaho bikorego
kabisa
yego sinzi ko novuga nka nimero kanje
uga address yawe yosikwiye
address yanje ubwambere hoho naho ndabihingurira intara ya makamba komine nyanzarake umutumba wa bukeye hanyuma address nayo ikwiye nkankoresha kanimero kamwe ni imiro umurongo uvuguko 69 hanyuma 2023 2072 72 niyo adresse yanje umuntu ashobora kunkorerako
nikuvuga umuntu agukeneye cyagutora
neza cyane
telefone yawe ntiyigeri zima
oya ntizima frere
akajambo kamwe ku banyarumonge batari bwabone bino bintu
ku banyarumonge na cane cane aragomba saba ugwaruka abifuza yuko nkababishimye ugwaruka baze ndabigisha umwuga n'umwuga ukomeye cyane eh abantu bariko babibona ngaha bihazana n'ibintu bisanzwe ibi byanjabukanye ibihugu bidasanzwe East Africa yose ndamaze kuyizunguruka kobera
kubera bino bintu
neza cyane
kubera amahembe yinka
amahembe yinka
kandi nka tuzitunze mu Burundi
eh mugo ubu ntakira amahembe yinka ubuyahindutse
bavyita gute
oh produit imeze neza
produit imeze neza
yes
mbega nimba nihenze ntashira muri rimwe rya gufata mu mugongo kugira ngo bandanye umwuga wawe umeze neza
nari nibagiye ahubwo nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu Imana imuhezagire ahore ku ngoma ukungene yazanye umugambi page page era afashe mu mugongo ni kuvuga kare nk'ibikora nakoresha amaboko nkakoresha n'utumashini tudafasha ariko ubu page era afashe mu mugongo ndafise ama mashini ahagije mugabo sijeje nyene ni cooperative
ni cooperative
yes
ni cooperative yanyu itwa gute
yitwa ubugenegene mugwaruka
ubugenegene mugwaruka cyangwa umuga mugwaruka
oya ubugenegene mugwaruka
rero page vuze ati yaragufashije yaraguhaye uburyo bituma uronka ama mashini amavuta kuko ndabona biro bintu mbare ko ari ihembe ryo bari meze ko kugira na byembe
iri ni ihembe kandi nta namavuta dusiga nta na vire ni dushirako oya
akajambo kamwe kuri page rero
Payeje ndayishimiye na cyane cyane umukuru w'igihugu yayishize neza cyane
niki he kintu wose aba urwaruka wigumira muhira kandi hariho imyuga nk'iyinye bari bakiyokoza kwiga imyuga kuko maze kumbara yuko ikirezi gikubiye 2025 hamiki namba 2025 umva n'ubwo gumeze neza ushobora guteza urwaruka imbere
yego ico nagomba nke buri urwaruka beshi bari baza yuko ubuzi butari ariko ubuzi ni mu mutwe
ni mu mutwe
bo nagomba sabo urwaruka na cyane cyane nk'ibi bintu bateguye ngaha bazi barabaza bahurumbira imyuga na cyane cyane yego
okay akajambo kamwe ku banyamahanga
abanyamahanga ni bashiki wacu bazi batugurira ibintu byacu byo muri Afrika ngaha
turate
na cyane cyane mu Burundi turate yego
akabona kariko Afrika
yego
nakunyere na kandi
akanakantu kagashanete kabantu bakiri bato bashobora kwambara babajene nkawe ku muje yego tucire neza cyane
taniwa iri ni iginyo ry'inzovu cyane
bo akanakantu gashobora kwerekana mbi iki kintu cavuye muki karerekana ishusho y'ihembe y'ihembe kugira umuntu ntibaze yuko ari parasitike
none nkaka Nagahembe gato icyanye nakantu wahinguye nyene.
Eh ndagahingura karashobora kuba ari kanini mugo nkakagira gato.
Ah. Utu.
Utu nuduhereni.
Duhereni
ko. Yego aba mama bambara. Ana nka ba mama nabo nyene rashobora kubagirira uduhereni tumeze neza. Twa Afrika. Yego.
Kubatari babibonye rero ihembe ginka tuvuze ihembe ginka niri. Arwego turabona bamaze kubihingura iri ni ryo hembe ginka ari ryo gire urabona rero hari amazina bita amahembe y'inka
yego
uzi angahe
amahembe y'inka ni rimwe
sindari musanga fisi duhepe
tebezo ubwoko
bo
hari hi bikabi nini binini bita inyambo
inyambo
eh nivyo usanga bifisi bihebe binini
eh
utunu nutwinka ntoya urona nkuru runtu ko narukase ku ihembe rinini
urwari runini
kwe rwari runini cyane nico kimwe n'uru
rwari runini
rwari runini ibi rero biva ku nka z'inyambo
nka z'inyambo
eh ego twosaba mbere n'abantu hari urana ko zitangwe no guhona
ze baragira borori nyambo nyambo zibe nyishye
zibe nyishye
yego kugira ngo twirongera amahembe yo gukora ibintu nk'ibi
neza cyane
bakunzi namwe abanya Dlm+61 cyari kiganiro kitaki nasemaje uno munsi nari hano muri stade ya Rumonge aho nagiye kukurikirana ibiriko birahabera yani twagurisha ibiko dabera mu gisagara cya Rumonge kuri mikro yari Minane Ezekiel amazing mwibagire gukora subscribe like share kugira ngo wa muri wa mbere kwirongera ibiganiro bica kuri Dlm+61 God bless you.